Makunzi ba Isaac TV hari aramakuru amazi misasirikira cyane kuri sosiyo ko hera ejo na higira ejo yuko hari umwe mu bakobwa babigeme basanzwe bari mu gihugu cha Arabie Saoudite avuga yuko yitavye imana ariko aya makuru novuga yuko numurundi kazi bivugwa ko ashobora kuba yitavye imana aya makuru rero twatelefonye n'abantu benshi cyane bari ko babitubaza ukuri kwavyo ariko mukavuga yuko bamwe mu bafans ba Isaac TV harimo n'abadada benshi bo muri Saudi Arabia basanze bakora barondera ubuzima bagiye kwirondera ubuzima muri ibyo bihugu by'Abarabu so bamwe muri abo rero n'abarondeye kugira ndababaze ukuri kw'ino nkuru ndababaze bamwe barambwira ati non uyu mudada Raisa ashobora kuba kiri muzima Isaac non aya makuru siyo ndarondera inimero ya telefone kugeza aho ndayironka of course kuko maze kuronka inkuru hari na bene wabo muhira iwawe uyu mukobwa habuze gato banagire n'ikiriyo kuko uyu mukobwa amakuru mfise nuko ngo yaragize ingorane y'umutima numva afise ingorane y'umutima arafise ngene impemu zimuherana afise probleme yo guhema arafise ngene impemu zimuherana impemu rezo aramuheranye acararaba sinzi ko ari swa umu murabizi ko abamizima bari mu misi y'amafungo sinzi ko yera ari swa umu sinzi yuko yari karakazi kari kamuruhishije sinzi byari byamufashe ariko amaze kuraba sinzi ngo uwamufotoye acatangura gupataja ifoto yavuga yuko ashobora kuba yitavye imana navugwa hige no hino hari no yindi cyane kuri YouTube twabonye babishize ko ngo umukobwa kanaka gashobora kuba yitavye imana ngo yapfirie mu bigo by'Abarabu or c'est pas vrai c'est vieux kabisa nikimenyamenya nahisemo kurondera uyu mukobwa kugira ngire icyo ndamubaza maze mpumurize n'umuryango wiwe ko murabizi kwa Isaac TV turi kiremesha ku miryango kuri mwese mudukurikirana ekabona shima tukana rondera inkuru nyazo dukorera ku rusaku rudafashe dukora ku rusaku iyo tubazana rusaku tuba tubazana rusaku ruhagaze neza ariko rero amakuru nanyine atari yo turayihakana tukana yamirira kure kugira duhumurize abantu bari kubara dukurikirana ndi kumwe na Raisa kuri telefone allo Raisa
allo
ndageze mwiriwe
allo mwiriwe neza
ni mpore
ego turashima ndakomenana
ego turashima ndi kuvugana na Raisa nyawe cyangwa ndi kuvugana n'umuzimu wiwe kuko bari kubara vuga yuko witabye imana Ok, Raisa, je vais vous dire que vous avez fait des partages, des vidéos, des photos, des vidéos, 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 des amakuru yuko vidéos, des imana des vidéos, 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 des vidéos,
Isaac, kwanza ndashima, ubwa mbere na mbere ndashima. Je novuga ni ndicho bivako. Sinto bimenya. Sinto hari novuga ngira ngo ngiye ni kubera turi kure y'imiryango yacu. Iyo nkuru iri nzi bashikira byo koroha cyane. Ko no bivuga.
Okay, sawa.
Sinto menya hari ni yacu.
Aisa tushaka kumenya aya mafoto ariko arasirikira kuri hejo sosiyo avuga yuko witabye imana wapfuye sinzi biki kubyo umuryango wawe atera uhagarara imitima yahagaze cyane kubyo habuze na gato makuru mfise nuko ngo habuze na gato bashire n'ikiriyo iwanyu aya makuru ni gute ni kubera iki none bavuga yuko wapfuye kubera iki habaye iki
mbere Jena fisi kinu chitua ingwa, na fisi ingwa rayo gu Sijuni kiseme mkiswaili Nina pumzi, yani na tatizo la kuishiwa pumzi
Fisi ingwa rayo so, gu heima
Rero, jara shi Jara shi saigia ejo Jara shi saigia ejo Nikaisha pumzi So, nda mara nyiki ingo chama saha awiri ntarahembuka hamamaze guhembuka kuko hari umukobwa dukorana mu muryango umwe turi mu muryango muniniya dukorana hamwe ariko turatandukanye urumva ari kure yanjye turi mu muryango umwe rero baca babona kumuhamagara kugira ngo amenyeshe bo muhira ko amaze gukomera rero amaze kuhashikana nyene acafatwa n'agahararira uko abonye umwanya wabaye muremure kandi baranu ku bitaro aguma abazi inkuru abona ataco bivamwo acyakona ku postinga za foto no kubamenyesha kuko nyene numuntu wo abibujumbura acabona ko umuntu wo mu rumonge ni inshuti yacu tuva hamwe reka ndakora uko rero hama amaze gupostinga kuzi wanje hariho abanzi abona aje nukuri ndashima ntavyo menya ariko abamaze kuzibona baca barazitora baca bazishyira muri groupe bagenda barazihanahana kugira ngo bishike muhira rero bibaze gushika muhira birama ingorane nce ndi mu bitaro nariko ndavugwa ndi muntu uzenye n'abaganga bamwe gutora telefone ariko bica biboneka ko bisakunguma ni telefone kugira ngo mumurize bo muhira kuko bari bamaze kugira uruhagarara hama rero kina nubu iyo foto ntirahagarara iracabandanya
okay
nuragomba no kuri bino bintu bihagarara babona izi foto ziguma ziguma zigenda ukubona gusimushikiye aca yifuta ni yari nabanze kugira ngo kubitwara twara
okay sa
je ndi mutima ngaha ni
majamu make Raisa Rayana ati ndacari muzima so aho nyine mu gusozera kuko sinshaka no kukuruhisha ubumerewe gute mu majamu make ubu wimva gute umerewe gute aho uri wimva gute
kuno merewe ndashima uhoraho kuko nubu navuye mu bitaro gira ndashima n'ukuri kuko iki kibazo kirumba kushikira si rimwe sikanikira ko kushikira ariko ku mwanya namaze hijya yejo warabateye ubwoba cyane bituma bibatwara aho bitari gushika
none Raisa nimba mufise
kuko
ikibazo ngira ndakubaze nimba mufise izo ngorane uzi yuko fise ingorane yo guhema nabi cyangwa impemu nkeya kubera ko tukiyaranje utahe
izake maisha maisha ni shida
ariko rero amagara ariko rero Raisa burya amagara aruta majana attention
vrema ndabizi yuko amagara aruta majana ariko
nene nubona yuko Imana itari gutabara bivanye ni yakusya kubaye ko yo kuraba nubona yuko byo ushora kuzohura niyo ngorane ukacugiramwo kasanga kibaye kibazo ku muryango
Zake Allahu ya'lam tumwachie Mungu lakini tumshukuru Mungu kwa kuwa ni kama kwa sasa tumshidushimire Imana kuri ibyo kuko Imana isabwa kuvugwa ku mahera menshi cyane kandi aho ndi nkorera abadokteri barabifashamo kandi mbo ndakunda aho ndi mbona bafasha mbona umengo nofuma ntekereza icarangaha akabandanya bamfasha
okay sawa reka tugushimire Raisa mu guhumuriza umuryango guhumuriza abagenzi guhumuriza bose reka tugushimire
reka nanje ndashimire ku kigoro mwagize ndashimira na Exactv kuno mutitaho cyane turabishima cyane
okay murakoze cyane uyo yari umwe mu bigeme bari mu gihugu cya Arabie Saoudite umufanzo Isaac TV ndazi ko ari benshi mudukurikirana muri ibyo bihugu bitandukanye so icyo nosaba nuko nimba bishitse ukabona ifoto y'umugenzi wawe cyangwa umuntu wari wese yagize ikibazo nuko umurondero mubaze apana guhuruduka gupartaja amakuru utari sir nayo iki nico kintu kitwishe gusaza akazi bihuha ni ikintu kibi cyane tukirinde ahubwo tubare dufatana mu nda maze dushigikirane muri rusangi maze twese dukore twiteze imbere maze ejo na hirya ejo tuzoze turere neza imiryango y'iwacu turere neza dukore imigambi izoteza imbere igihugu cy'iwacu je nitwa Isaac Classic icyo nakoze nashaka guhumuriza umuryango wa Raisa kugira bahumure bumve neza ku mwana amerewe neza hare atangorane atakibazo afise merci beaucoup chapailale loki neni
Isaac TV. Oh.